Shaka, Shaka kuko ngufite inyota nanje niko nanje ngushaka shaka kuko ngufite inyota.